historia. Yo, what? Ajá.
Haka gaban sakatariya, kaji daɗin